ngiyanamukela kule channel. Namhlanje bafethu ngizonikhombisa ukuthi ubenza kanjani ubuso kule pes leya kwi PSP. Lokho kulula kakhulu we bafethu, kodwa into emele uqale uyenze ukuthi mele uthinte lapha kwi description box below the video bese udownloada amafayela wazobe lapho. Mese bafethu ungabheka namanye ama video amnanka nawo akhona ukumoda khona nawe pes PSP FTS namanye ama game. So sengizoqala nginikhombise ukuthi ubushintsha kanjani ubuso kwi PSP. Okay bafethu, mele uye kulo mdlalo ufuna umshintsha, uye kwama appearance, then nabo ubuso balo mdlalo wenza umshintsha, mese uclick back uye kwama setting, then uye kwama tools, mese uya kwama developer tools. Mose uthintela kwama developer tools, scroll it down, then utick lapho abhalwe khona u save new textures. Utick lapho mese uclick back, click back. Sibusevekile lo buso buzoba isithombo zobona mase siphuma egameni. Then usungaphindele back uyo antika lapha u save new textures cause sengisevile lesithombe lesade ngisifuna sobuso. Ngizo save states khona ngizokwazi ukubuyela kalula kulo buso lo, just in case mangenze mistake, but ngizonjene mistake mangenze. Mose uqedile ukwenza njalo uzomele bafethu uye kwama ES files. Uma ungenawo nawo akhona la ngithe khona downloada khona. Musa ungena ama ES files bafethu, mele u-stroll it down uye kwi folder ye PSP. Ufike ungene kwama textures, ungene kule folder ezobe lapha no EC, then ungene kule bhalu new. Musa ungene kule bhalu new uzibona le thomba dengisho ngithi za saveka u save new textures, then lezo ithombe ubheka ubuso, nabo ubuso nabo lobathe ngivezile lapha. Lo buso uzobuthatha ke ubukhathe ukhiphe kule folder bhalu new, then usungayi delete le folder bhalu new. Musa uqedile ukwenza njalo uye kule folder lengithe la ngithe khona download khona, uzothola lezi zinto ezikanje. Lezinto ekanje nabafethu, into ezomela uyenze ukuthi uthathe textures.in lapho ukhathe mese upaste kwi folder ye PSP kule ndawo le enesithombe la phakathi le folder no EC19, kodwa yakho kungenzeka ibhalo enyinto. Mose uqedwe wenza njalo ucreate i folder entsha uyibhale uface. Mose uqedwe wenza njalo ke sekuzomela uyo edit isithombe ku Pixel Pro. Now Pixel Pro ukhona kule ndawo le la ngithe khona downloada khona bafethu, mele ni download le folder leya. Nginikhombisile kade iqala ivideo ukuthi downloadwa kanjani. Musu wenze njalo bafethu, mele uyiscale lesithombe leso ukuze ukwazi ukusedita kalula. Uscale sibu 100 1280, then ke nalesithombe lesajoke bafethu sikhona kwi description box, sikhona ilink yaso kwi description box. So bafethu downloadani le folder le imaterial for modding, izokusiza kakhulu bafethu. Sengizoqala ke ngisi edit ubuke bafethu sikwenza kanjani the time is editor. We pause i video la ubona khona ukuthi ngisheshisa kakhulu nabo. Bafethu ningakhohlwa ukusubscribe niphinde ni like. Uma kukhona la uhluleke khona comment la below the video, then ngizokureply as soon as I can. Mose uqedile bafethu ku edit sithombe usungas rescale uye lapha ku resize then ususe lwazi rade sufakile eqaleni then sizobuyela kulesa scale saso sasekuqaleni le scale isone strand for amafoni amaningi ngakho ngingeke nginikhuthaze ukuthi nisebenzise le scale esikhulu kunqono nisebenzise lesi 128 multiply by 28 bafethu so okay bafethu lesithombe nasi ngisibhale uJoker ngisave ngoJoker bafethu mase ngiqedile usave ngizopress urename kulesi sidala lesi sisikhiphe lapha egaming mese ukhopha leli gama leli lalesithombe lesi sidala mese leli gama ulipaste olikhophile uzozulipaste la ku textures.in ngezansi kwalendawo libhala uhashes ufike lapho upaste igama lalesithombe lesi esidala mose uqeda ukwenza njalo webafethu uzoshaya uzikhwathu mese ubhala igama lefolder qala igama lefolder uface igama lesithombe uJoker niyabona ngini then nizoqala manje ngibhale igama lefolder eliuface mese ngithi slash ngibhale igama la lesithombe letexture uJoker yabo igama lefolder bafethu uface igama letexture uJoker bafethu naye ngithola ngini then mose uqedwe wenza njalo uzosusa inumber seqaleni uzu 7 ufake o 0 abawu 7 mese uyasave ke mose uqedwe ukususa o 0 mese uyasidelisa lesithombe esidala uma usave o 0 abaningi noma abancane lento ngezisebenze so susa o 0 abafanele bafethu mese ungena egameni then sobe sesishintshekile isithombe kulokhu bafethu ngisosebenzisa i-save state ukuze ngisheshise ngithi uku-editor inwele zakhe ukuze abuJoker nje straight bafethu mase ngiqedile but ngizophuma egaming nginikhombisa ukuthi isuke isishintsheke permanent isithombe leso sokushintsha mosufake mosustreamile wasifaka lapha ama textures in sishintsha complete unless uzozudelete utextures.in Ayike bafethu seningam rater out of 10 ukuthi uyubani bafethu ningayimandi le inkukhu lezi ikhalayo i background nayibole yonto angihlali bafethu kwa masabhabu nayibole yonto Okay bafethu into engizoyenza manje khona lesithombe lesingisifakile naso lati ngithe khona download khona i description box kunesithombe silapho already saJoker if umazi nomdlali wa dim editor ungasebenzisa leso sithombe cause naso si trendy isona lesengisi editile so ngizosifaka khona uzosibona naso ukuthi si trendy nayibola into kanjalo Danke bafethu ukuthi nibukele le video lena cela nibukele namanye ama video ami ngiyabonga kakhulu bafethu ngokusupporta cela ni like ni subscribe ningakhohlwa uku invite abangani benu ni family zenu ngiyabonga bafethu ngiyathemba nikwazile ukushintsha nje bangenzile mina niyabona bafethu uyena ke lo uJoker bafethu ngokwami hayi ngicathi utrend ninake singasho ukuthi nimbone njani bafethu thank you for watching bafethu subscribe and stay tuned for more videos because they are coming soon thank you